muhanje ibintu binda umuza gukora so ikintu cya mbere njyewe si nkunda umuntu anyinjira mu buzima bw'iwanje cyane cyane mu buzima bwa film ngira umudemo w'iwanje dukundanye ndamubwira wewe naho dukundanye kora ibintu byawe byose ageze ikintu cya film muzunyinjirire so naho tuba dufite programme yo gusonda ibihere turi ndani na telefone yangu shooting ndabiheba nkakuva ko nkakubera umuziki w'universite yani umuziki ushiramo nka 20000 umaze kwishiramo nka 20000 na 2000 gukura ya muziki ra recording ugasa kuri gondi nka 30000 gukoresha cover yo ndirimbo nka 10000 we 40 ku aba promoter bakigikuntu byirukamo umuziki ugasanga audio watoye nka 2000 aho tujye mu studio matomato studio bwo muri quartier usanga record ku 30000 kava 10000 40000 ugasanga utundu byose ugasanga byatanga fate nka 100000 ariko umuziki urega kuri YouTube nani kingorongoro cha 50000 winjiza asa urukura ku rutere imbere usubira inyuma ubuzima ikintu kidakwinjiriza urafrika yani ikintu gitinjiza mu Burundi sho nabonye n'umuziki amna sivuga ati ngo aramashoro nkare ngo no umuziki wapi changamoto ni nyinshi changamoto ni nyinshi dura n'ibintu byinshi cyane biduci intege ibindi bikaduha inguvu so changamoto nyinshi mura nazo imwe gusa ihora imbabaza cyane ni abantu kunyumvira ukuntu ntari ugasanga so ibyo turabitahura ku Barundi tu uko abantu b'abanyamahanga bamaze kumenyera sinema nibo bitahura nk'uko babitahura ugasanga nje kenshi muri sinema ndi umuntu avuruga nandi umuntu ushwana n'ubunukana ugasanga abantu bankurikirana ariko kibaza nuko mbayeho imyaka yose akagira n'umuntu agenda avuga ati uvuze izina rya famba famba ujya umuntu atagira indero ugasanga ubuntu bakubona muri sinema bakagufata n'ukubayeho ku isi ubuzima bwa busanzwe so izone changamoto duhura nazo abantu batumvira uko dutari ugasanga nje nk'inyi sinema ndi mboregwa bace bimvira uyu aborerwa buri munsi cyangwa nk'inyi sinema usambanye uyu asamana buri munsi so sugujya tubatumize none munsi nzo kini sinema mfuye nzo umbonye mu karate zomenga ndumufu ibyo ni bintu duhura nabyo ugasanga umuntu ubyo ukina nuko abyiyumvamo akavuga famba n'ukujyanye na mezi turi difera nuko dukina
Ndabara mukije abakunzi ba One Born TV nizere ko mwaramutse amahoro canke mwiriwe amahoro bivanye n'umwe wese aho aherereye nkuko mwimenyereye imbere ya kamera na Mari jewe Laura Shine uno musire nabazaniye wa muntu wanyu novuga yuko asanzwe ariko abikora neza ku mbuga zitandukanye zo kuri YouTube Facebook WhatsApp ho arabica bigacika naho ata Instagram akoresha. Icyo no basaba cyo bwa mbere muwanze kwanza mukore subscribe kuri channel yacu kugira mubandanye mudukurikirana. Turake n'ama commentaire yanyu kugira mudugusore ibyo tuba twagize canke mudutere intege. Famba bide.
Sawa.
Umeze fresh.
Yego.
No kuwica yuko.
None no kuwica murampangira ubwo nica. Yega nica rwo nshaka ndumugabo. Shazi ndandahe nuka ibyo nshaka byose ndakora.
None wewe nturakuraguza.
Narakuje
ufite imyaka ingahe
wowe wamenye ndeha gute
waruki waruwa ndeha
ubona ndakurenga ndagusura
ubu uracari mugufi kuri je gazi rero nkuko mubona famba niwe musore twavuga turi kumwe benshi mu muzi muri ihuriro TV niho novuga yuko asanzwe akinira amafilm akina ibintu byinshi kandi ibintu bitandukanye ibintu byiza ariko no munsi novuga yuko ribaye rya kabiri twicara na famba ariko ni rya mbere twicaye turi babiri ubure tugira dutangure tumenye ubuzima bwiwe mbe bwo bakifashe gute muri ihuriro TV ni wabo canke yaje kwasaba indaro banza kwanzura mutsa abakunzi ba One by One TV
ndabara mukije abakunzi One by One TV aho muherere hose abakristo abayisilamu imana ibandindire bose
ndabara mukije
ndi muri Swahili
kwambe gatura
nta kibazo
uri se nkuko twabivuze uno munsi rero tuje kugira tumenye ubuzima bwawe tukunonosore tukwige fresh watanguye umwuga w'amarere sigare
atanguye muri 2007 no 2007 ndibuka 2007 2006
mperuka famba aririmba kandungikira amalinki y'indirimbo n'amakava byahereye kuri rimwe
arabihevye byo muziki w'Burundi w'urofa arabihevye na amahera birimo
none hagati y'uyu muziki n'amareresi nicyo kintu atanguye
natanguye muziki
muri 2007 nyene
no muziki wo na utanguye ngikira umwana tu so nakuze ngira umuziki z'iki cyane bitonze ngikira muziki sa kuvangira muto So sinema naje kuyisangamwo mfise imyaka 8 uko imyaka 8 imyaka 7 kusanje by'umuziki zikina bitangira umwana cyane
Uvuze yuko umuziki wo mu Burundi ari futi futi nike kintu twavuga yuko nyamukuru chatumye uheba umuziki ukabandanya amarerezi
kubera umuziki w'universite yani umuziki ushiramo nka 20000 umaze gushiramo nka 20000 na 2000 ubukura umuziki ura recording ugasanga kuri gondi nka 30000 ukoresha cover y'indirimbo nka 10000 bay 40 ku aba promoter bakigikuntu byirukamo umuziki ugasanga audio watoye nka 50000 aho tujye mu studio mato mato studio bwo muri quartier usanga record ku 30000 kava 10000 40000 ugasanga utundu byose ugasanga byatanga fate nka 100000 ariko umuziki urego kuri YouTube nani kingorongoro cha 50000 winjiza asa urukura ku hotel imbere usubira nyuma ubuzima ikintu kidakwinjiriza urakirika yani ikintu gitinjiza mu Burundi cyo nabonye n'umuziki amna sivuga ati ngo aramashoro nkare ngo no umuziki wapi
None tukiraho nyene mu muziki ko tuzi hari abaririmbyi benshi bamaze gushika kuri bafite amazina bamenyekanye bo babigenza
gute ari inzira babicishamo
nubwo kutayironda iyo nzira
iyo nzira ko nje sina na mwanya mfite yo kwironda ko nje nabonye gusa ta bintu byatanisha ndabiye iyo nzira nshaka kwironde
ige muziki wa wari wamaze gusora cyifuta kuri YouTube canke
no iriko ni kubera gusa YouTube noronkoresha kera barayivye yari zari ziri ko zose ndirimbo zanje zose gusoba no buruje indi YouTube shashe shaka ndaze uploading kandi bushashe
wow tugere mu marerese amarerese nayo ari hagute
eh hari ya bivanye n'ukuntu wakoze bivanye n'ukuntu abantu bavyakiri
umva bisigura yuko ushize ikintu kuri YouTube cyaki kuri hubwo nyene
oya Usize ikintu kibi gidakurikiranye n'abantu YouTube kuri bivanye n'abantu bagukurikirana. Ndibaza nawe uri mu YouTuber ico kibazo urakize nkadushatse gusigwira aba baturaba batabizi. YouTube ikintu iri andi bazura bizi bivana n'ukuntu ukora cyane bivana na kalite ufise mu gihogo cyawe. Ubwo z'ikintu ciza gakundo n'abantu benshi n'ukuntu winjiza ama views menshi ukabona amahera menshi.
Ubu tuvuze duhere aho kera watanguye madame kombi no kugeza uwo muri 2020 urashaka kutubwira inyungu nyamukuru wabonye mu bintu vy'amarerese
eh zirahari nyinshi cyane kandi sino zidondagura ngo ndaziheze gusa ni nyinshi cyane
tushaka kumenya ibibazo changamoto uhura nazo muri uwo mukino wawe
umukino wanje cyangwa umuga wanje
umuga
changamoto ni nyinshi changamoto ni nyinshi dura n'ibintu byinshi cyane biducintege ibindi bikaduha inguvu so changamoto nyinshi mura nazo imwe gusa ihora imbabaza cyane ni abantu kunyumvira ukuntu ntari ugasanga so ibyo turabitahura ku Barundi tu uko abantu b'abanyamahanga bamaze kumenyera sinema nibo bitahura nk'uko babitahura ugasanga nje kenshi muri sinema ndi umuntu avuruga nandi umuntu ushwana ndi umuntu ukana ugasanga abantu bankurikirana ariko kibaza nuko mbayeho imyaka yose akagira n'umuntu agenda avuga ati uvuze izina rya famba famba urya umuntu atagira indero ugasanga ubuntu bakubona muri sinema bakagufata n'ukubayeho ku isi so izone changamoto duhura nazo abantu batumvira uko dutari ugasanga nje nk'inyi sinema ndi mboregwa bace bimvira uyu aborerwa buri munsi cyangwa nk'inyi sinema usambanye uyu asamana buri munsi so sugujya tubatumize none munsi nzokini sinema mfuye nzoba umbonye mu karate zomenga ndumufu Ujwe nibintu duhura nabyo ugasanga umuntu ubyukina nuko abyumvamo akavuga famba nokujyanye na mezi. Turi difera nuko dukina.
Dusigaye tubona yuko uramaze iminsi muri ihuriro TV. Mbaje muri ihuriro ryari.
Nje naje mu ihuriro muri maze yo imyaka ibiri icagengire mu itatu.
Mbe kugira uze mu ihuriro. Byagenze gute vyatanguye gute?
Yo kugira nze mu ihuriro nje baramamagaye.
Inde.
Aminsi mwe ni ihuriro tu. Nari muri ZM Classic TV niho nakoreramwo so babona yuko ari sinema nkuye kujamo baramamagara miss mwe ni huro ni bamamagaye yaduhamagaye turi abakobwa turi babiri yari njewe n'undi mukobwa twakina na kera yitoza bibu baduhamagaye turi babiri ari sinema twashatse gukina na bagasore yitwa Babalao niho baduhamagaye kugira tuze tukinemwo tumaze gushika mu ihuriro tubona na ahantu heza Chatuvuga ati ega twigumire ngaha turigumira ngaha nuko byatanguye gushika ubu turacari ngaho za kandi burabandana
mbega mu ihuriro ubu kuri yo murafitaniye kontre canke uri yo nyene uko nyene
iyi kontre irahari
y'imyaka ingahe
nagari y'imyaka ni kontre yemera kuri umukino wo mu ihuriro gusa
mbega aho mu ihuriro baraguhemba ku kwezi
yego
angahe
oya sinshimigwe bavuga ngo gwembagaye ku yo TV
Nani makanda bivuga
ndabivuga. Nani naje makanda bivuga. Ufite fye. Nibanga.
Oh mbega ko tusanzwe tubona uhora ukina ibintu byinshi hari gukina comedy hari gihe ukina uri serious hari gukina uri musamba nk'uko yavuze ibintu byinshi urakina. Niki ni hisene canke hall mvuga ati wewe ukunda kubgawa.
So nje ngunda sene zo gusaragurika cyane nzo ndi for nazo. Sene zo kuburi ndero kugira kuri portail. So ni sene ndazimva mu ma sene nsaragurika. Pane byo sene ngo najua munjeyo narakubonye. Usene buri slow cyane nje sindabukunda. Nje ngunda sene ziri hot. Za sene usanga zifite muvuma mwinshi. Uzima yabane ndazikora ukuntu zishaka vuba.
Mbega urashaka kutubwira ni ihendo to yawe gusaze muri uwo mwuga wa marerezi
kuba international
koma mu Burundi canke
international ni international
yeah
yani kuba international mu gihugu cyose canke mu isi yose
yeah
hamwe bakaza bavuga ati umukomeje bagashira imbere izina rya famba.
Wow, nibyo wipfuye. Mbega ko tujye hari abakomedie benshi basanzwe bakora uyu mwuga. Ni uwe wewe uvuga ati ukunda cyane no gukora urabirako.
Nabo ndabirako gusa nje ndabakunda bose kandi bakora neza. Urabiye kuwundi wo havugwa mu mufureke. Ushaze kuraba ngo ujya kora gute kandi njya nuko akora. Nuzi ibyo yakora yabikuye wowe ukora byiwawe. Gusa bose bakora neza kandi birashimwa. So yeah. Na muntu ndabirako nje ibyo nkora niyo mpamvu ibyo nkora biri difera n'ibyabo ibyo bakora n'ibyo nkora biri difera.
Wow.
Na niyo mpamvu usanga bakomeje bose bakaburu umuntu afite category na talent hari umuntu atokora ibyo nkora mu bakomeje yeah. Kandi hari byo hari ibintu bakomeje bakora nje ndatavyo nokora
yeah. Ngaha dufise abakomeje twovuga babiri badukuriye cyane reka tuvuge ariyo Kiging na Mutima muri abo babiri ni uhe wemera cyane
Mutima
kubera iki
kubera ndamwemera
mbega nakahega gaso bavuga gasorobo Kigingi yo bafisi
Kigingi vraiment njewe nta byinshi ndamuzi ku cyane kandi nawe sinzi ko nawanze je Kigingi ndamuvuko nyine ngo numukomeje gusa nituragicara ngo tuyage tuvugane no sino mukunda kuko sindamuzi nta nubugenzi dufitaniye si yani ndamumva gusa numugomeje ariko nabirebire tuzinanye ku cyane nituyagana nacu turakorana Mutima n'umuntu tuyagana numugenzi n'umuntu tuba turi hafi nawe cyane so sino uvuga ngo nshire imbere Kigingi umuntu sinzi no ku nyeka urambona ma rezo sosio nawe mubaza Kigingi uramuzi famba nawe kubyira uko nyene ndamuzi ma rezo sosio nituyagana sino muhayagiza cyane kuko na byinshi ndamuzi ako Mutima n'umuntu tuvugana n'umuntu n'umuvuga kwibintu byiwe byinshi pana
haru abantu benshi basanzwe bafise impano yo gukina amareresi yo gukina amakomedi canke bakaba series muri umwuga amareresi nihe manuro nyamukuru woha abo bantu bafise iyo mpano
ko bo bokora kandi bibiko yuko comedy canke sinema sikintu nguraro kavyuka ngo shanyine nyine sinema mbo mustar no Ubona nje maze ibigiye cy'imyaka irenga 10 nka 15 imyaka nka 15 16 nkore ibintu bya sinema ariko akazina gato maze kuronga ndakaronse muri imyaka 3 cyanyine urumva iyo myaka yose ndiko ndastragondi ariko usanga ari umuntu uyo ajyama aciye muri quartier akavuga kajambo abantu bagatwenga ngo nje ndumukomeje akakubise blague gato muri quartier ngo nje ndumukomeje ubu rero nabo mukomeje reka ngende ndondere kamera nangure kuri kamera posting kuri YouTube tayari nabaye mukomeje. No, comedy si kintu vamia. Comedy si muziki. Muziki ni wo kwandika muziki indirimbo nziza ejo ukayirekura ikaba hit. Ari gukomeje kugira ufatishe. Ubanza gukora cyane.
Wow.
Kimwe no babyira nibacika intege bagume bakora bapambanira impano yawe. Impano urayipambanira. Reka nze. Impano urayikorera. Sawa. Bakorera impano yawe bahangayike bapande shuka twe twarahangayise nje navuye mu rugombo gushika ibujumbura wanza ni mchezo narahevye famiye yiwanje nk'ubu maze imyaka 10 nabanye na famiye yiwanje kubera sinema nalo namukati ngo shaka ubu star
canke wewe hari akantu ku muti wakoze kuri imyaka ine kugira umenyekane umunyarugombo
nje wonyere ku muti wo ku star nuko nje nugura
irugombo wanyu none nawe uhari
oya nje nara nawe urunde ndawubura kandi umuntu uzoronka umuntu adandaza umuti ugira umuntu umustare uzowunyereke ndawugure
tukira hanyene ari ikintu novuga yuko biko biharawe muri iminsi biko biravugwa bako bavuga yuko bako babagerageza gutuka aba youtubers n'aba youtubers bavuga yuko duko dukora akazi nabi mbega wewe ubonye ama TV online ahari kuri we ubona ari meza afasha impano z'abantu zitandukanye canke ubona yuko ziza kuvurugana
youtuber na youtubers bisiguriki
youtuber mu muhungu asanzwe akoresha ibintu bya YouTube ama youtubers no mukop nawe nyene nkuhaje wende mu youtubers
ya numuntu wose akoresha YouTube ari umuhungu wa bita youtuber umuntu wose akoresha YouTube ari umukobwa ni youtubers
ndazi kutiza ubimenye iwanje
yango cyane ya yino yirakome nanje rendu mu youtuber kuwonesha YouTube abantu bose bakoresha ama YouTube na YouTuber
aba YouTuber
none bakoresha ama YouTuber gute rero bamumba ikibazo
famba none kutanje aratangwe kungora guys nsigira ko zikibanze
bambaje ngongo bakora bakoresha nabi mba bakoresha
ya TV
none usanga nje telefone ugasanga ari umuntu afise YouTube muri telefone yiye ukuntu akoresha nabi rero ndase kubitahura
none
YouTube ari agura ama mega kingira makara tu video swati yo baraba video ziri difera
nashatse kuvuga ama TV online twebwe
aho kuvuga ati ama TV online ubona
kora niko navuze numvise kibazo
eh
sinzi byo wari mu ako nafikiriye le mama yake
eh nafikiriye ntukamara waza
aha ubona rero ama TV yo mu Burundi ubona
ama TV yo mu Burundi ukuna kora so akora neza kandi yari ita ku mpano cyane
wow
eh cyo kimwe cyo tu ikiza kandi akora za menshi eh kimwe cyo gusa cyo nobahanura bagerageze kuraba n'imano ziri hasi so bari itako ku bastare cyane ugasanga ukiona jina barakurondera vraiment ariko bakibagiye ko abandi bapeti uko barastagodinga acyo nakivuze nimba nakivuze nabi biragusha kuno vijana ko na struggle so ugasanga kenshi ama interview nk'ubu wewe ni worondera umuntu wari underground ngo mu interview kugira umuduzi niyo mpamvu waje kurondera njewe mwibuke yuko ari abandi bapeti bako barakora ibintu bya sinema ari abapeti bako bakora comedy ari abaririmbye bako barakora nabo mu barondera babiganira pana buri munsi famba ikiganiro buri munsi mutima ikiganiro buri munsi no ibiganiro twarabirushe tumaze gukora ibiganiro byinshi mu rondere n'abandi ari abapeti bako barakora neza mu baduze ITV yanyu usanga afise aba nka senka sawa urundo urya mu peti afise nka dedesa abone kuri YouTube akoze iganiro ngahe wanyu ari kintu mungereza njewe nacho nyengereza ngano tayari njewe namwebwe ari ibintu bitandukanye so nimwe labda muko murarondeye ikintu kuri je bitse rape tu afise imana kandi urabiki
cyane
cyane mu buterere mu Buyenzi mu Kamenge arabona bakora ama sinema bafise amakundi menshi ugiye kuri ama repertoire y'abakora sinema ukavuga ati ego ariko buri munsi basohora ama filme ni baronga ama interview basohora ama filme ni mu barondera mu bagurisha ama interview mukaguma murondera twebwe gusa ibiganiro mu TV ya mfise ibiganiro nka bibiri byari kandi muzondera nkuri cya gatatu ubundi cya kane ugasanga
arabandi ni kugira utugariye ko kandi ukiri hasi he nani
ega ndabasumba
udusunzike
none mwandondereye
oya kuri umustaje turondera abantu bose bakora
ibintu ubona ko ari ikintu rero ndabasumba
nta na kimwe gike
mwe muzumbi
tugaka niko kazi ki wacu tutegereza kurondera
mu rundi nabaje abandi bavise imana abandi
ne tura tubarondera
bahi
famba uko mbishi we
bahi mu rundi
jiwa ndabarondera kandi uribukana ya timu akina mwo bwa mbere hariye mu Buyenzi ko nabarondeye
buja ati
buja
ati yariyo umoja
umoja ho benshi twarakoranye buja ati twarakoranye none wumva
icyo nta byunze
n'ubimenya gute
icyo cyaheze rero
gazire kandi bibutse ko yari jewe Lorachan umutumire wacu no munsi yari famba samba ubu rero turahegeje twavuga yuko ikiganiro ibintu byari bijanye n'ubuzima bwiwe mu bintu by'amarerezi ubu rero tugira twinjire mu buzima bwiwe indani mubandanye mudukurikirana cha kiganiro cyacu nikirarangira famba yo ku munsi wa gakangaye
bivana n'ubucafu mba mfise ku mubiri
oya inchuvu gati zinchuro nizirenga je ntoze
ndari giye mara ni minsi 3 cyangwa minsi 4 no ntishino kwipangira mu soko nsa neza sino kuno namazi ngo ndiko ndayoga kandi nsa neza noga nimba rubucafu buri ku mubiri noga nimba munywe mu matope noga nyene bivanye ni sino koga ngo kubera ngo noge kora nandikishe ngo ku munsi noga gatano no ivana n'ubucafu mbafize ku mubiri
wow.
Nubu si cyafuye no nubu hageze ndiriwe ndani si cyafuye akagera ku mugoro wa mezi uko sinokoga
Mbega famba iyo agiye ku draga umukobwa nibihe bimenyetso bitatu umukobwa abafise bigatuma famba aja ku mudraga
bimenyetso bitatu igisusu
Ubu andafise igisusu
kurishwas
Mura mu maso
Yeah now uvize sura nyimbwa nyimbwa canke ngurube nakibaza
Ariko ubu ufise igisusu Mbega umudemo wa famba iyo murinde mukundana nibihe bintu bibiri umubuza gukora
Umudemo wanje ibintu binda umuza gukora So kintu cha mbere njewe si nkunda umuntu nyi anyinjira mu buzima bw'iwanje cyane cyane mu buzima bwa film Njye umudemo w'iwanje tukundanye ndamubwira wewe naho dukundanye kora ibintu byawe byose ageze kintu cha film muzo nyinjirire So naho tuwa dufise program yo gusonda bihere turi ndani na telefone yo shooting ndabiheba nkakuva ko
ngakira la famba turazinanye
turazinanye
harigeze gusonda bihere
twarigeze gutelefona na jewe nuko mbayeho nje film ndayishira imbere yanje ku cyari cyo cyose no mudemo wanje ndibaza bariho abademo bariko barabyumva ibiganiro
razu kuno abaro mudemo abademo bawe
abademo ndavise benshi birazo nashi numwe ni babi oya ni benshi vraiment
umvico kintu rakimubuza aha ica kabiri
ah nta kindi vraiment je unyinjire mu bya cinema so si shobora guheba gushutinga ngo bire umukobwa oya
wow ni yahenga famba adasha kumara indwi yose atariye
ubugari
kubera uwabaye mu Buyenzi
oya njewe ndi melange ndi umukongomani ndi umurundi
byose
ndi melange sa ubugari nje ndabukunda
wow tubwire umukoga wa mbere mumaze gukundana mukamarana imyaka myinshi mbega iyo myaka yo baringa kubgawe
cyo ari umukobwa gusa twakundanye imyaka imyaka 5 konje singundana umukobwa no umwaka nidushitsa Kwa kenshi dukundana nk'amezi atatu amezi abiri
n'uwo mu wamukundanye
yaro twakundanye rero imyaka 4 ndavuga none ukaraba untamuho gusa n'ivyabaye twagiye tuvuruga tu
kubera
nyene habaye cyabaye gusa ni siriya ndani ibyo kuye kubimenya sino shira ngango twaye banya ngo bera namusabye mwashimwe acha gushinashi kuca turaye bana ya nakuwa ni siriya ndani
wow Niviki.
Eh.
Famba wese nzi ngino med.
Ahubwo no musi urahiriye mama
yawe. Kubera. Uri musi watekereje.
Yego no nzi. Wawe umuntu base kuba nafunze ngapi twari kwishyana no nga. Kinyaje kurangira ndagufashe no kugungufa. Base wari kumva rangana nafashe no kugisusa.
Ufashe hehe? Rega nabyumvise.
Kugisusa.
Kubera.
Jenu ziko njaganya aho ari kunyishana na iminota yose ngera
na kuba Ega famba tukakoranye kandi wafu
Astafula 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 Ni mama ngo nvi yasho yimba Ngo nvi yasho kumibana uga nibaza yimba ngabura kumbe ari bya kuranye Mama kira mama aho rero twakoranye gusa maguru yasho jyamvuye ko yo ngo batwari arakanure Unongea sana
Famba reka tugushimire cyane.
Natwe tugishimire Imana ikwakire ahoza kuja hose.
Famba ndasavye. Inyakire ntaragenda.
Ntuzogenda.
Kandi iyo mvuga aba bantu bo mwihuriro muri ifisi cyane sinzi gituma.
Yee.
Imana ivuze ati ikwakire ibigombo ba wapfuye. None. Merci beaucoup rero.
Merci Imana ikwakire.
Ah. Nakaye kajambo ubwira abakunzi ba Famba Samba n'abakunzi ba Ihuriro TV.
Tutangure
kwa avugura abahari ya kuri kamera
urazi rero impamvu ndakubwira impamvu twebwe turabakinywa film kandi abakinywa film ni interdit
ikintu
cyambere kwa kamera impamvu ni ndavuze uzobona nje ndiko ndakora ntago ubona ndiko ndaraba kamera
utegezwe ko bimenyera abahari
ah kamera nzanda ahubwo reka ndahirabe nyine ni interdit umukinywa film kugura ba kamera impamvu kamera zituri mande umukinywa kamera na maîtrise akijya kiyo kijya za kamera ngo akimetrize akamenye kimeze no kube na mwanya gifite ukira
nivyo
ni mpamvu kenshi tu hari kamera imbere ziwacu usanga twirabiriri acankiri
vuga re ubu rero ubwira uvuga ubara babari
oya sino bishobora vrema gusa reka ndabagire ko ndabakunda ndabakunda
none bari hera kumabati
ega bakiye abafana bacu ari abandi bari inyuma y'iwacu ndabakunda cyane kandi babandanye kudukurikirana kandi ndabibutse yuko aka YouTube kanje barakivyimbira aho baje kuri YouTube bagire bandikije samba famba bagire subscribe kandi
gashaka urumva ko urumva ko natudufite cyo tugusoma YouTube yaracari muzi uri kurasaba abantu
oya nje vraiment nuwankuruka vremera kuguyiruka Sajujo wabita ugusabaje kwa YouTube bandike samba famba raka YouTube kanje gashasha nuguruje bagafyonde ko abone ubuzima bandanya kandi barakivye mbagaziraho kandi sha
famba merci beaucoup
merci nawe sha
guys mwabonye yuko twari kumwe na famba samba numukinyi wa mareresi akinira muri ihuriro TV ikintu ca mbere ahejeje kubasaba yavuze yuko musimbira kuri channel yiwe ya YouTube mukakira kajya kanu ka sabone kugira ibikorwa byiwe byose muzohore mubi kurikirana agira nyononere microphone nenda go Rero mwabonye yuko yatanze impanuro nyinshi zitandukanye yavuze ibintu byinshi niryo rya mbere nje gukorana ikiganiro na famba agatekereza kuko ubu twavuga yuko turi muri kwa kwezi kwa swao famba uzokura ko ubwo bwana kubera karwa rufite byinshi bigerina
none ubwana rego ubwana nibwo buranga umugabo umugabo atagira ubwana uyo niye mu
oya ari umutipe nyine usanga meze neza atabwana mfise
inde
Ejenda mwote.
Mutipu tagiru bugano unu mupete. Unu bugano, tagiru bugano unu kuze. Mutu wana ndevu kwa mtu gani.
Guys, ya mgeno kichangana famba ni zere yuko tutoheza. Nili kino nwa sama nuko mwosimbira kuri channel ya Ihuriro TV. Muka wakura subscribe kugira murabe mafilme nuvuga meza. Weliko waratanga ya maseri aza ameze neza wafisi abakinyi wakina neza. Muka kumenga ba subscribe wafisi mehashi. Sawa muba.
Tungireze.
Kugira mwashikane.
Ako wadiba ibibu keno kuja kuri yu anji na yu apana yu.
Na abikubu gigi. Kyo.
Joho.
Murakoze cyane rero ndabibutse ko yari jewe Lorachan imbere za kamera za One Born TV inyuma kamera turi kumwe na DJ Asu merci beaucoup